sawubona.
Kunjani mfana? Hayi ngiyaphila. Oh, is it a bedtime day?
Na umzuzu kodwa ngisaphuthumele esikole.
Oh, 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 okay. Ngizamile ukukuthinta ocingweni lakho kodwa kutholakala mfana wami.
Ngiyaxolisa baba. Isimo sika manje singibambe.
No, you understand zakho. Otherwise yonke into ihamba kahle.
Hayi, akekho otherwise kulezi insuku.
Kuyayifanela nje.
Hayi, ukhuluma iqiniso mfana wami.
Yeah. Yikho into engakusiza manje.
Hayi cha Zakaria, ngithi nje ukuthi ngihlole mfana wami ukuthi ukahle na. Nokuthi ngibuze ukuthi ke usuke wayinikeza ithuba lokuthi uyicabangisise kahle le idea yokuthi umuve in nathi.
Angithi ngiyasho nje ukuthi ayikho into engiyicabaya ngaphandle kumama esesibhedlela.
Lokho ngiyaku-understand Zakaria. Kodwa indaba kama wakho phela it's a temporary thing. She will be okay yangithi.
Ukwazi kanjani lokho?
Oh, your mother is a very strong woman Zakaria. In no time she'll be 100% fit. Into kumele siyenze mina nawe ukuthi ke sicabangele ikusasa.
Ikusasa ucabangaya kulo into ebalekile nje kumina.
Hayi Zakaria. Mfana wami ngesinye isikhathi
yazi baqinisile into abayisho nga.
Ukuthini manje?
Ukuthi umuntu yamdlala nje entanyeni.
Hayi ukuthi ngikuhlale entanyeni boy. Uyazi mina ngumuntu practical Zakaria. So uma ngine idea yokwenza into, ngiyenza sure ukuthi iyaphumelela.
Njengobune idea yokungibulala.
Angezwa.
Nayo leyo ku practical solution yakho.
Utshelwa abanike zonke lezo zinto.
Kuyiqinisa.
No, angizamanga ukubulala Zakaria. Ngangithreatenisha nje.
Aha, and that makes it so much better, right? Ngenza njani?
No, lalela mfana, lalela. Okay, fine. Fine. Ngiyavuma. Ngaphenika ngoba umndeni wami was hanging by a thread.
Manje ukunikela ngabe ku solution yakho leyo. Saphuthumele esikoleni.